yenim sɛ ɛnyɛ den a obi bɛkɔ akɔkyekyere kuro na ɔfiri baabi ɛna ɛkɔkyekyere ne kuro meka na meka deɛ bɛsi nansɛn nsɛm bi ayɛ a ɛkɔ soɔ yɛn nyinaa firi asante na ɛba bɛtena ha na ɛduru baabi sɛ nsasesɛm ahene sɛm tumisɛm nano nana tumfoɔ se tu yɛkyea wo yɛbere mu ase ma nkyea kɛseɛ mbra mpanimfoɔ ɛwɔ hɔ nyinaa so ɛdi nkɔmmɔ sɛ mono ne tumi wɔ ha na ɔbobɔ nkuro a ɛhyɛ ne tumi ase na ɔbɔ sumia nso ka ho mɛpakyɛ woteeɛ no wofaa ne sɛn ana wotu a wobɛka ne sɛn
good meda wo ase paa sɛbe ɔhempɔn saa kasa a ho ano yere a na ɛden kakra ɛsɛ sɛ woankasa yere wa no paa ɛtumi de haw ba tumfoɔ yɛ ɔhenkɛseɛ paa ɛ wɔ Ghana ne wɛ Africa ha nyina and of course even the whole world obiaa adi bo ne nidie kɛseɛ ma no meme nanano no nti na sɛ meka a na ɛ sɛ ɛhwɛ ma no kasa yi nti deɛ ɔka no a ɔde ato dwa no mɛka ho asɛm kakraa bi kyerɛ sɛ menim sɛ once upon a time mmere bi a atwam a akyɛ kakra na yɛha nyinaa present day bono is ahafo ɛyɛ western asante na ha nyinaa ayɛ western asante no nso na yɛsom sika dwa kofi under the rule of the golden stool nti sɛ yɛwura ka sɛ me aha yɛ ne deɛ a mmere bi no yes ɛne deɛ yɛ fact and is true sɛ obiaa ne bono present day bono is neɛ ahobɛtumi aka sɛ ɔnsom sikadwa including sunya no yɛntimi nka sɛ yɛnsom sikadwa da ne otumfoɔ a ɔte so ne atumfoɔ abakɔ nyinaa ɔmo nsa kɛseɛ ɛda yɛ nyinaa yɛ so wɔ ha na nana kumfia meya of blessed memory ɛhyɛ dwumadie bi ase a yɛfrɛ no boronkyɛmpem ɛna onya the support from nana gyemambadu a wanya ne baabi kɔ ɛna ɔmo tee boronkyɛmpem ɔmo adwene ɔmo de tee no nyinaa sɛ ɔmo bɛko nyɛ sɛ ko sɛ yɛtwe tuo no yɛase kan but ko a yɛde yɛano ne yɛade bɛkasa na bonofoɔ no a yɛwɔ aha no yɛte yɛ ho anaa yɛnya yɛfa a wodi afiri asante ɛno nti ɔmo hyɛ aseɛ no na ɔmo miinu nko ara na ɔmo mɛsɛgye no ɛtrɛ kɔɔe ɛma ahemfo a ɛwɔ bono ha no deɛ almost ɔmo nyinaa ɛbɛka ho ɛma ɔmo fɔmo bono champion federation ɛyɛ complete council a with the powers of advocacy yɛkyerɛ deɛ ɛsɛ sɛ aborofoɔ yɛ na yɛte yɛ ho firi asante nti at the time of the formation of the council no na council members na bɛyɛ bɛɛ msɛ 8 or 7 ɛyɛ dɔmaa tɛkyiman dɔmase abaase sunwan ɛne kukuom nti wokɔ jubili ayiwa ɔmo bat ɛne sisi hɔ no asaa hemfo no a ɔmo sɔre gyinaayɛ no nana kane nana yɛ bono de wotie din na yɛboro nkyɛmpem ɛna yɛ nana ofosu gye aboɔ bɛkyim ɔbɛka ho na yɛ nana baako wɔ kukum nana Kwame Frimpong ɔbɛka ho nti na kyɛ sɛ koro no trɛ ayɛ kɛse yɛnya 2 major paramonses ɛfiri ahafo abɛka abronfoɔ no na kyɛ sɛ ɛɛkɔ so now wohyɛ distance no a from kukum to bɛkyim to dɔmaa to tɛkyiman ɛwa ɛnti immediately a yɛnana a wɔnya ne baabi kɔ naa no ɔmaame no yo hema e wo krom ha na na fofie e ke kan no edi sunyan ko kan boron chempe mu no na chese na na ajima badu na na kufia me ya no wani age. Why? Because of distance. Se e kufia me ya o free na na kufia me ya o free chechima ya o ntwa mu free an kodo man ko ye miti
so
na na osaje fo so free
doma
doma e ba onu so on chemu and cottage mine. Nana bichim eba over Bosunay. Nana kukum oba oba baha.
Abasi,
ababa. Ain't he not just a hana by more central for them?
Okay.
Ah, no mushesia waha. Jobusia na independent agitation by an abro. Champion Federation, you would
okay.
Say yes, you have support to the party CPP.
Okay.
I'm our fighting for independence. Now, I did be a member of the Unia or Zahe,
but you don't champion by the colonial time in an air.
Okay. And the move, Musa, Econoana, Yena, independence.
Okay.
Yena, independence, yeah, parliament, Nibia, and now. Burundi Champion Federation, this resolution, any of my same koto, the ruling government and in parliament.
Okay.
And one parliamentarian from the, I think SW Yabua was Omuvu motion on the 4th of April 1959 under a certificate of urgency.
Okay.
And the one parliament so deliberate and omichumwa. And at that same hour, no so omode come out side for Dr. Kwame Nkrumah no assent here.
Okay.
Na chese ye nya bono
okay
ya chese a she no wi bono ne hafu
okay
na okay said abi dika kai ye consider distance ne ade no so se sunya de hon ishia ndi ye fa ko
okay
na sunya ma ye capital by then na sunya sha to be honest
yo me and my dey said me pese a sunya ba na who yam support ko ne ko si min ka se mako to biara
yo
and the paramount chiefs in the dino or say the Asante Hine and the other paramount chiefs of Ghana and San Wabaka divisional chiefs and the subdivisional chiefs and the Odikro for another chiefs recognized by the National House of Chiefs. Nempesa kofo bebe yewa ya se yaka paramount chiefs ya di Asante Hine di Aba,
I want Mremu,
chieftaincy act now, but Asantehene in the position.
And other
parliamentary.
And the law also.
Oh, yes, I'm so long.
Okay.
It's in one. Other people, a lot of people are doing here once. Some say Asantehene and the other parliamentary chiefs there. I don't know who Asantehene no influence.